ingakafikule kisenze gqaba wathatha le inamanzi wasondeza lo mlimi awenzekanisi. You can try it at home. Then but nanzela abanye bayibona into ba lo mlilo wathi nqakule bhaluni yesibini inamanzi akwenzeka nto bazalwa ungayenza nawe ekhaya khange gqaba kumbuza umile yintoni ebangela ukuba le bhaluni ndokuqala igqaba nale yesibini ingaqhaphuki. Umehluko yinto engaphakathi.
Yeah.
Le nto ingaphakathi yiyo eyenza umehluko.
Yes.
Umlilo uyafana kodwa le nto ingaphakathi ayifani. Enye iyenti enye nento xa besenekayo nathi singabantu xa sigobhogobho.